kukhona abazo sekunandini nasemzimbeni abamkhosa lo phezulu labo kungabaphilisi. Kukhona abazo bazivusha abantu. Kodwa mase bexaka ukugula abantu bathemba amaphilisi. Bove nibatshele ukuthi ukhona umphilisi ongumphilisi ophilisa ngabaphilisi bamaphilisi abaphilisi. Noma sebe philisi uzobatshele ukuthi ibona ukuthi uyaphilisa phela nalaba abangaphezu kwami abanokukhulu. Baqala benokuncane kwakhula kwakhulu kodwa nama bengaba bakhulu bebeziphi ikhona ongaphezu kwabo. Kodwa uma laba bakhulu bekhohlwe ukukhona balo mkhulu okusho ukuthi ubukhulu babo kufana nomncane kakhulu. Futhi kuyancane laba bakhulu bemkhumbula kakhulu lo mkhulu okusho ukuthi ubukhulu ngaphandle balo mkhulu angukhulu. Nokumkhumbula ngoba iy'nkinga sezimkhulu akukhombisa ukukhulu. Asithuma ngokulikile nangobe eminyaka sikhula singakhohlwa ukukhona balo mkhulu. Moye ebona umkhulu nje nangey'khathi zoba bamkhulu ubukhulu bakhe akhombisa nje nangezinto ey'ncane kakhulu. Yizeke abanye sebemthatha kancane kakhulu. Kodwa yena kancane kancane uyabavikela kakhulu akakhethi akabandlula uvikela abancane nabakhulu abayizinkulu nabangena ikhulu. Kwesinye isikhathi ukuze kufike isikhathi kuyaye kufanele ukuthi silinde isikhathi. Ngeke umzimba isesibhekane nabo isikhathi siyesibonakala esiside kodwa uma sekufanele sijabule isikhathi sibe sibe sifishane. Kwesinye isikhathi injabulo ikalwa isikhathi kanti konkunye isikhathi sikalwa injabulo. Kwesinye isikhathi sifika ngey'khathi ey'ngafani. Sithi sifika isikhathi kwabanye basebenze ngendlela besebenzisa kwabanye bezivuke isikhathi. Isikhathi asinamlomo futhi sisuke singabuzi nemibuzo ngakho isikhathi asikwazi.
Let's do it.
Kuba usuke uzobisakha isikhathi sisebenzisa kanjani. Angithi langa liphuma futhi lisithela ngesikhathi esifanayo sonke sithole isikhathi esilingele osukile. Kuba suke uthi naphandle isikhathi sosuke sakha isikhathi sisebenzisa kanjani. Kunabantu abasebenza usuku nemini ngoba nakho efuka abantu abathile ngesikhathi esithile. Abanye abantu basebenza ngabaphathi sebengabantu abathile bese bekhohlela abantu ababavukile bengabe besabaphaka ngokhathi. Uma sekushaya isikhathi kuyizwa ukuthi abazodlala basele ngumisi lokuphepha. Isikhathi esasidele ukuthi sikwazi ukuyiphi isikhathi siyahamba. Okusho ukuthi kufanele sisebenze isikhathi esisuke sinaso ngilungiselele isikhathi esizayo nabazokufika ngalesi sikhathi esizayo. Noma singeke sasiqagele isikhathi esizayo kodwa umuntu osizayo osizwayo. Ukusiza nokusizwa konke kwenzeka ngesikhathi. Yabona ukuthi umuntu lemhlabeni isikhathi sobehlonipha ngabe izinto zenza ngendlela nangesikhathi. Akekho umuntu wazi ukuthi uNkulunkulu mhlayedala umuntu uyamdala ukuthi aphile isikhathi esingakanani. Kunabantu bakufuna ngokuqonda isikhathi esiphila kuso bese bengena emdlalweni omuntu bagijimela izinto engaphezu kwabo bese bayashiya isikhathi esingakanani. Bese nathi sizokuhlonipha sasekujeze ngokuqonda isikhathi. Sizokuhlonipha bazobe badala isikhathi sabashiya bazobe yashiya. Omunye umuntu kuyaze nabantu kodwa benesikhathi. Omunye umuntu-ke abe nemali abalasebenzisa amandla emali okuthenga isikhathi sabanye abantu. Kahle isikhathi siyimangani futhi imali isikhathi nangale sikhathi futhi sikwazisa abantu ukuthi inhlonipha yinokuhlonipha omdala nomncane kanye nomdala isikhathi alisiyadinga ukuhlonipha. Kube bengisale eside isikhathi ngisozothatha eside isikhathi ngihlume ngesikhathi. Kubane ngento ukuthi ngihloniphe isikhathi ngikwenza kwezinto zesikhathi bekhodla ukuthi lokhu imisa lawo amandla.
Oh no!